Uzekariya isahluko sesihlanu. Ndabuya ndawaphakamisa amehlo am ndakhangela nantso incwadi esungwayo iphaphazela sathi kum ubona ntoni na. Ndathi ndibona incwadi esungwayo iphaphazela ubude bayo buzikubhite ezimashumi mabini nobubanzi bayo buzikubhite ezishuminye. Sathi kum eso ke sisishwabulo esiphuma sihambe phezu kwelizwe lonke ngokuba ababayo baya kutshayelwa apha ngokukwayo. Bonke abafungayo baya kutshayelwa ngaphaya ngokukwayo. Ndisikhuphile, utsho uYehova imikhosi, siya kungena endlwini yesela nasendlwini yolifungayo ngobuxoki igama lam, silalise endlwini yakhe, siyigqibe nemithi yayo namatye ayo. Saphuma isithunywa esibe sithetha nam, sathi kum, khawuphakamise amehlo akho, ukhangele ukuba iyintoni na leyo iphumayo. Ndathi ke yintoni na, sathi yiefa leya iphumayo. Sathi yimbonakalo yabo leya ezweni lonke. Nanko kuphakama isiciko selothe, kuhleli umfazi phakathi kweefa. Sathi ngungendawo lowo. Samphosa phakathi kweefa, seliphosa ilitye lelothe emlonyeni wayo. Ndawaphakamisa ke amehlo am, ndakhangela, nanko kuphuma abafazi ababini, umoya usemaphikweni abo, amaphiko abo anjengamaphiko engwamza. Bayithwala iefa phakathi komhlaba nezulu. Ndathi kwisithunywa esibe sithetha nam, bayisa phi na iefa abaya. Sathi kum baya kumakhela indlu ezweni leshinare ithi yakugqitywa bambeke khona esizeni sakhe. Amen.